vea cotiza
endo
ya mundo mu zulu endo omunye umuntu.
No, cause ungisizile like ungenze nga find out iqiniso, so it's fine.
Tell me now.
Tell me now.
Hey, wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now.
Tell me now.
Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona.
And saying light skinned since nini mina?
Asikaqedwe washelwa yimina wena.
What's wrong with you?
What's wrong with me is that when I am stuck with my girlfriend.
Why are you cheating?
Say, this is Lile Hlonolo from CMTV. This is another episode of Calling Your Partner, where we confirm if your partner is loyal. So if you want to test your relationship, if you want to check if your partner is loyal, you can come to me, I'll help you. So my brother wants to check his relationship too here. So let's get to hear his story. Mfethu Grant?
I'm Nandi Wena.
Ah,
fresh, fresh.
So,
Umuze.
Muzi?
Yeah, sure.
So, orata na lema Muzi?
No, Andiso.
How long have you guys been together?
1 year, 6 months.
So, relationship is a major so far?
Ayona grand, as a grand. When I call her, my ups and downs. But as I'm a Gualungi Sanyana, yabo. Yeah, yeah.
So,
yeah.
Happy.
Yeah, aye. Kwama nje vele aye. Sasim nanding happy. Yabo. But nje ukuthi nje nginamadouts nyana nje engawatholi grand ngaye yabo. Yeah, itanti nyana nje engasitholi grand ngaye.
Okay.
Yeah, yeah.
Kopa ufake nje number.
Ama number ne.
So when last did you see Andiso?
Singinaboma maybe iviki manje because bekabela ngitshela ukuthi ubusy kwasho kwacini.
You guys got to reach others' phones.
Yeah. Yena kahle yazi umuntu ofuna ukuthinta yami mara mngicale ngithinta yakhe uba jump inyana enhleke ngingamfrustrate ukuthi enhleke khambani ngayo. Uzowazi ne password mina ngacela ngayithinta uzongitshela ukuthi hayi mina ngithanda abantu bathintane ne phone yami e privacy yami noma ngimtshela ukuthi emfethu mara eyami uyayithinta. So nje eish.
So do you think ukuthi like society something?
Yazi yona ne nokuyicabanga mara ngisitshela ukuthi ayazini maybe nje hey ukuthi mina ngisicabangele ezama izinto but yena ayish yena ayi ngiyamsuspect man
so mara
hayi mina mina ngidelete mina ayish angidelete yena uyazi naye ukuthi hayi ngiyout nje vele is frustrated naye.
Hi, how are you? You speaking to Lee from CMTV. I'm here with your partner. We want to ask you a few questions if you don't mind. If you're not busy, can we ask you questions?
Okay.
Yeah, so your partner is going to win 1,000 rand. It's a show. So I'm going to ask you, how long have you guys been dating?
2 years.
2 years, okay. And is your partner light skin or dark skin?
Light skin.
Okay. And when last did you see him? When last did you see your partner?
A week ago,
okay. And what is your partner's name?
Tabiso.
In fact, uban Tabiso. Kimang Tabiso. Uban Tabiso, manje. How are you using your voice? I'm kahle kahle shukuthi nje ubufebe nje into yakho isegazini. That's why bongafuna ukuthi ngibambe ne phone yakho. Ungazothi drama uhlezi wena yami uyakwazi ukuyithinta ifone. Ehle wena umntana kaSathane dale ngikubona. Bengibele ngikuphupha nje enhle kwena uSathane uqobo lwakhe wena. Enhle umntana wakhe fanele kushiswe kahle kahle. Fanele kushe. Fethu kanti enhle kusakhumbula le 500 lengakupha yona. Ungitshela ukuthi hayi kunento ofuna ukuyosiphusha. Shuthi bo uhamba ne out yakho uzama ukuy impress. Ngoba bangitshela. Yeah. Hayi ngiyitshela ngayi mfethu ngiyayifuna naso ngizofika kini ngizothatha iTV yakini ngiyayifuna kanti ungenza islima kahle kahle wena. Yeah ngiyayifuna. Ngoba ngiyislima mose. Ungitshela ngabe uThabo nje uthole ukuthi itype yadala naleyo nje oyibambayo nje. Nakhona ufuna imali yakhe. Yeah, ungazothi yo hayi. Yini?
Mochisa rwaya uchitela.
Why vele uchita yini? Nkosi yami.
Uthi wayachitha.
Kanti wayini? Wawuchitha yini le kahle kahle engayenzi ku? Yini?
Yini? Ngisakhalela 500.
Ya, ngiyayifuna.
Uthi
Bonganayo vele sidalwa nawe.
Uchithile because of 500. What do you mean? Please explain.
I'm gonna have a
phone
call
in
500.
Not
even
1.5.
Yo, yo,
so, why would she
tell you? Yo.
Hmm?
Yo.
Why would she tell you?
Bongathi wena uthembi mina kanti wena uwo wena yo Nkosi yami yo ngiblomile no ngiblomile isikhathi nawe ngisitshela ukuthi umuntu ogrand ngisithembise wena azina sendlini yabatshela ukuthi yazini impilo mengangiqoma ngifuna ukthrowa wena kanti wena ungenza ibanana kahle ngibanana kuwe wena mongibona nje uyahleka ukuthi ayinasi isilimo ayi 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 Nkosi yami yo
yo
Hazi bathi mina dogs yini kahle kahle izinja man yini izinja hay
my sister
no
yo who's the side nigger here between these two guys
yeah hay
the side nigger
is him
yeah
yo you
okay
yo.
So you love the other one more than
yo.
This guy
definitely
yo
so yamuzwa ngenza mfethu
yo Yo.
Yo. Ask if they were using condom.
Enhle vele nje beni Spanish jazz. Emfethu angiphendule ngoba mfethu uthola ukuthi bongkhothisa amanyala. Eh.
Bowasana
bo. Bo khotha. Uya khotha vele.
Emfethu azomuntu lo bekahlezi athi hayi ngikhothe kuqala kanti ungikhothisa amanyala ngikhothisa ama James omunye umuntu angayazi
bowathanda bowathanda
Enhleke that's why these days ngikhwehlela kanje
Oh mama
Yo
une drama lo yena ne
Yo hayi emfethu asi drama azomuntu lo mina ngithi ngiba honest ngireject abantu noma mengiye emdriveni mabacela ba driver phambi kwami ngiyababalekela kanti yena Hayi yena nje uyisasa uyaphisana bambani nonke
So are you guys going to fix the relationship or like
Yo Yebo lo muntu lo
ukuthi ngiyamthanda Wena what you want?
Do you
want
to fix lo muntu lo?
Do you want to live
umfana okhalela 500? Ahamba hayi
What you hamba?
Hayi kulungile yeso. Ya kulungile. Mara ngiyayifuna nasi ngiyayifuna.
Ngizokunikeza
1000 ayo ayazi enhleka vele uzobupheleta peti yakho bani uthe uthabo robana ngisayifuni vele inayiswela mbani niye mall ngayo nithengeni ifenisha nithengeni two plate ngayithatheni vele ngiyanibona vele nje niziwomele nje anina next lungile ya ithathe ya ya ukusala uzongikhumbula yezo uzongikhumbula ngiyakutshela uzongikhumbula ngiyakutshela
Should I hang up?
Yabetha lo muntu lo
So we have caught his own endo yomuntu omu isiZulu endo yomunye umuntu
Hazi ungikhothisa nje amanyala nje kanti vele nje shothi uyangihleka nje Phela kufana nokuthi phela bese ngikhothi people are out.
Uyakhothisa ro wena voy khotha.
Hayi uye beka nokuthi afike kimi athi hayi yazini mina ngithandi out imeqala ngiyifile ibele nje ingicabuza yonke indawo okay nami ngajwayela kanti hayi man ungijwayeza amasimba man. Ungijwayeza amasimba ungikhothisa amanyala.
So do you feel betrayed by her?
Yo ah. Yo big time in fact. Big time. Big time. Hayi lo muntu lo bengize ngisijele ukuthi orungidlisile le way ngimthanda ngakhona. Kanti hayi ilamanyala lawo.
Can you give like people who are watching advice based on your experience?
Yazi mina abantu engabatshela yona ukuthi hayi bangasho ukuthi mina dogs laba amantombazane wona yalo amantombazane abantwana baka Satan. Abantwana baka Satan babathumelela emhlabeni ukuthi bazosigila basiphule. So nje moy out nje ungabo sifaka amazipho. Myekele nje abe ipopayi ncono once sithukwe. Ngoba nakho mina eh. Ele bengimthanda lo muntu lo. Yazi.
Sorry. Should we organize your counseling?
Hayi ngizoba grand, ngizoba grand impilo vele egcineni yabo impilo. Impilo ayikho into engizoyithuna.
This is Lile Hlonolo from CMTV. Don't forget to subscribe. Hey, amantombazana athi amadoda ezintsha, amadoda athi amantombazana isathani kodwa wazi it's ke movie fela nje. Yo. This is Lile Hlonolo. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Thank you.